ndabahikaze tuti namwe bagenzi ba Radio Peace FM hijwe yugaruka imuriko murumviriza ni Radio Peace FM isamirana masaha 8:28 muciye kuri wetatu akaburungwa Radio Peace FM akaburungwa kome mukayumva ikibiriraho ushobora kuyumva kandi muciye ku mihora yacu yose harimwo na YouTube wanditse jambo Radio Peace FM hijwe yugaruka turi kwigenekerezo rya 15 gitugutu mwaka 2024 amakuru twabateguriye akaba ahanini ashamikiye kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira Uburundi nibwo bwa mbere bufise abanyagihugu bishwe kandi basinzikajwe n'inzara ku isi yose bukaba buri kumwe n'ibihugu biri mu ntambara nka Somalia n'ibindi muri raporo eruka gusohogwa nishira hamwe mpuzamakungu Global Hunger Index bakaba aribo babishize ahabona nayo iby'agateka kazi na muntu mu Burundi bibandanya kuyangara aho abantu bane bagandaguwe na cane cane mu ntaza Cibitoke na Ruyigi muri abo havugwamo n'umupasiri yanyurujwe n'iperereza by'u Burundi munyuma agatogwa ari kiriruma biri mu cegeranyo cishira hamwe Sorture twabateguriye mu ntara ya Bururi naho havugwa umwana afunzwe azira gutaburura amabati mu itongo ry'abapfuye kugira aje kuyagurisha ku biro nabyo muca mu byumva amakuru twabateguriye saya gusa tubafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumana na cewe Joe Frubert Karangwa ngira ndayabashikirize nk'abandi ko ndafasha mu buhinga bw'ibyuma na Yves irakoze kaze mwese mwidonido
mu jambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi uko iyabitemera ko baba bari butegetsi bari kuba bahari
reka ntitwari no akandi mu confonde pression ntimucanga ibintu gitwanka kwizera ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu bizoguma ari ijambo ry'Imana
Nahore tugira kuti iyo ivyo afashe tugusenga barazi ko bariko barahenda Imana bari barazi ko bariko barayibesha o Imana ntireshwa woraho gufata abantu ugahita bashimira ngazi bose ukabatwara ukabamara ibi yose cyari mifuka cyangwa umunsi umwe nta bintu bafite bakora byotuma batunganya igihugu kikava mu bukene ndonge ndabivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongongoka mu Burundi ntizongera kubaho CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umuganga mu Burundi ku buryo azohabwa ngo harabaye CNDD-FDD yakoze ho nyabwo
Amakuru katu yahere mu gisagara cha Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi amashirahamwe adaharanira inyungu za politike hamwe n'abarongoye imigambwe bakorana n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye basaba bajejwe intwaro korohereza abanyagihugu mu itangwa ry'impapuro zizosabwa muri ayo matora yimirije muri 2025 harimo n'itangwa ry'amakaranga muntu ibyo ni bimwe mu byasabwe mu gihe umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni waruramutse ugirisha inama abafasha mu by'amatora amashirahamwe adaharanira inyungu za politike abarongoye imigambwe abatwara makomine hamwe n'abarongoye umugwi ujeje gutegura amatora ku rwego rw'intara hamwe n'amakomine hari kuri uyu wa kabiri w'igenekezo rya 15 gitugutu mu ntara ya Bujumbura ku kibazo cy'uko hari abajejwe intwaro batazokorohereza abanyagihugu kwitangwa by'impapuro zimwe Theophile Ndarufatiye munyamabanga ntayegezwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko abajejwe intwaro bazokora amakosa bazohanwa ahisunzwe amategeko Prosper na Gwamiye arongoye umugwi wigenga ujeje gutegura amatora seni asaba nyabu na mashirahamwe yigenga ndetse n'abanyamigambwe kwitegurira amatora yimirije kwiyandikisha ndetse no kubahimiriza abanyagihugu muri rusangi kwiyandikisha kugira ngo ariyo ntambwe ya mbere yo kwitabira amatora igoge ko kanatsinda hitoze canke hatore uwamaze kwiyandikisha mumenya ko iyandikwa ry'abazo kwitabira amatora ritegekanije kuva ku igenekezo rya 2022 gushika ku rya 31 gitugutu uyu mwaka w'2024. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 14 gitugutu umwaka w'2024 ishirahamwe mpuzamakungu Global Hunger Index ryarayerekanye urutonde rw'ibihugu bifise abanyagihugu bishwe n'inzara aho Burundi buza ku isonga. Ni mu gihe mu Burundi mukuru w'igihugu yemeza ko abarundi barima kandi bakimbura kandi ko atanzara ibazwa mu gihugu arongoye. Ni inkuru dushikirizwa na Diane Apriera Kaneza.
Hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 14 gitugutu umwaka w'2024 aho ikigo mpuzamakungu Global Index cyaramutse gishira ahabona urutonde rw'ibihugu bifise abanyagihugu bishwe n'inzara ku isi no muri Afrika. Ibyavuze ko amajambo menshi yaba abakwirikiranira hafi iby'ubutunzi cyangwa abanyepolitike uko byashyizwe ahabona n'iryo shirahamwe mpuzamakungu, bagarutse ahanini ku bihugu byasinzikajwe cyane n'inzara aho bavuze ibihugu 20 kandi byose byari muri Afrika. Burundi buza imbere nk'igihugu ahubwo gikwiye gutabagwa maguru masha mu ntumbero yo kwerekana ko amazi yamaze kurenga inkombe. Naho biri uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaheruka gufata ingingo we n'umutandukanyi wiwe yo gutanga imfashanyo mu gihugu cya Zambia. Hagati aho ibyo bihugu byose u Burundi na Zambia bikaba byaje kuri urwo rutonde nk'ibihugu byasindikajwe n'inzara. Umukuru w'igihugu kandi yamaze abwira abarundi ko bakwiye kwama bavuga ko nta nzara ihari. Ibyo bikaba biruko mu gihe agishika ku butegetsi yarihaye intumbero y'uko buri munyagihugu wese mu Burundi ategerezwa kuronka icyo afungura kandi umufuko wiwe ukama urimo amafaranga, kandi we akemeza ko babigeze ko n'ikimenyamenya ta Murundi yishwe n'inzara kanatsinda nawe aranima akimbura. Aho agahemiriza abarundi gufata isuka kugira nabo baze bararima bimbure. Bamwe mu banyagihugu baganiriye na Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka tukimara kuronka iyo nkuru bidoga bavuga ko atatangaje kubona u Burundi bufata ikibanza cya mbere mu bijanye n'inzara itema igatongora mu Burundi, mu gihe leta yo idatinya kuvuga ko umunyagihugu hanezerewe mu gihe atubitse uwavubi bakanagaruka ahanini ku bifungurwa biheruka gutangwa na leta y'u Burundi mu gihugu cya Zambia. Kubwo bakaba babona ko amatoni yatanzwe kuri icyo gihugu yari akwiye gufashishwa abarundi bishwe n'inzara. Aha twabibutsa ko mu cyegeranyo cy'umwaka uheze w'2023 naho nyene u Burundi bwari bwagarutse ku kibanza cya mbere mu bihugu 9 byo muri Afrika abanyagihugu babyo bishwe n'inzara. Icyo gihe u Burundi bwakurikiranwa na Centrafrica, ubu naho bukaba bukurikirana na Sudani y'Epfo. Buri gihe iyo hasohotse mweniyo raporo u Burundi bwama usohoka buri kumwe n'ibihugu biri mu ntambara.
Diane Abriera Kaneza ndagushimire ariko kuri iyo nkuru nyene kuba u Burundi bwasubiye kugaruka ku rutonde rw'ibihugu bifise abanyagihugu basinzikajwe n'inzara mu mugambwe MSD ho babona ko atakindi kibituma atari uko u Burundi bufise ingorane n'indongozi nziza. Kurikira Epitas Jimirimana avugira umugambwe MSD.
Nivyo u Burundi muri kino gihe bwasubiye gushirwa ku mwanya wa mbere w'ibihugu abanyagihugu bavyo vyishwe n'inzara canke vyugarijwe n'inzara ku rugero ruteye ubwoba. Ivyo rero nta kindi bivako ntimuronderere ahandi ni kubera yuko igihugu kitagira indongozi zitwararika ibibazo by'abanyagihugu. Ni kubera yuko abitwa ko ari abategetsi b'igihugu no munsi badafite imigambi itomoye, imigambi irashe yo gushobora gukemura ibibazo byugarije abanyagihugu, harimwo imigambi yoshobora guteza imbere abanyagihugu uharimo imigambi yoshobora gutuma abanyagihugu bakira inzara abanyagihugu bava mu bukene butagirizi na bubugarizwe no munsi kuberako abanyagihugu bugarizwe n'ubukene kuko badafise amikoro y'ibyo bashobora gukora bibateza imbere iki hari no munsi hari indirimbo z'umukuru w'igihugu hari kwifotoza by'umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bavuga yuko bari mu gihugu giteye imbere aribwo bwa mbere igihugu kigeze ku mwanya mwiza wo gushobora gutera imbere ibintu twibaza ko ari indoto ziherera muri ibyo birori nuko kwifotoza n'izo ndirimbo zitagira iyo ziza niyo ziva ibitangaje rero ko Uburundi bushigwa ku mwanya nk'uwo kanatsinda ni navyo abanyagihugu babayemo muri kino gihe kanatsinda ni navyo abanyagihugu babona muri kino gihe kuko abanyagihugu ntibashitse ibintu bibatunze ntibafite ingene bashobora kubaho umunyagihugu arashobora kumara iminsi ibiri itatu afunguyemo umunsi umwe gusa abanyagihugu barashobora kumara iminsi ibiri batunzwe n'ubuyi bakoroze mu mazi badafise ikintu bafungura bamwe abana babacikanira ko kubera ikigoyi kubera kubura ibyo bafungura hanyuma ntibafise n'uwo bahereza ayo marira cyangwa uwo batura ayo maruswa n'amagorogwa barimo muri kino gihe nico gituma mubona hirya no hino hari ibyo bibazo by'ubukene hari ibyo bibazo by'inzara kuba rero haboneka icegeranyo gishyira igihugu cy'u Burundi ku mwanya wa mbere w'abanyagihugu bishwe n'inzara w'abanyagihugu bahanzwe n'inzara nta kintu na kimwe tubona gitangaza kandi mu by'ukuri abarundi ntibokwitega kw'iyo nzara bagiye kwiyikira canke igiye kugabanuka igihe cyose tuzoba tugifite abategetsi nka Evariste Ndayishimiye nico gituma arakaryo keza kuko abarundi bikebuka bakava mu itiro barimo bakamenya ko aribo bategerezwa kurondera abategetsi bashobora kubatunganiriza bakazana imigambi bateza imbere bakazana imigambi igwanya ubukene n'inzara n'ubushomeri bihanze abarundi
Epitase Nshimirimana avugira umugambwe rwanya ibyumviro vya CNDD FDD ariwo MSD Abanyagihugu batatu b'umugambwe uri ku butegetsi barafunzwe bagirizwa kwica umuntu mu ntara ya Gitega mu gihe ugira kane yaciye atemaguza atungwa nayo yameze abanyagihugu basaba nyabuna ko amatohoza yosubirwamo neza agahera kutwara CNDD FDD muri ako karere kuko ariwe akorana nabo mu gusesa amaraso na cyane cyane y'abatavuga rumwe na leta byinshi kuri inkuru tubibwirwa na Albert Maheke
abanywanye b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bari mu rwaruka rw'imbonerakure bagirizwa gusesa amaraso y'umunyagihugu wo ku mutumba wa Rukoba ni muri komine n'intara ya Gitega nkuko amakuru avaho Igitega bitumenyesha izo mbonerakure zizwi ku mazina ya Roger Nahayo Sirivye Kwizera hamwe na Cide Manirambona zagirijwe gusesa amaraso y'umunyagihugu mu kwezi k'umunani guheze uyu mwaka w'2024 ni mu gihe iyindi mbonerakure igira kane yafatanije nabo kugandagura uwo munyagihugu yaciye itungwa nayo yameze amaze kumva ko bagenzi biwe bamaze gutabwa muri yompi n'inzego z'umutekano Abanywanyi ba CNDD-FDD ugwaruka rw'imbonerakure bamaze guhagarikwa ku itegeko rya prokireri w'intara ya Gitega igenekerezo ry'umunani gitugutu uno mwaka turimwo baciye barungikwa muri komisare ya gipolisi mu ntara uwo munsi nyene maze igenekerezo rya 11 gitugutu mwaka w'2024 bungururizwa mu ibohero rikuru rya Gitega abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Rukoba avuga nyabona ko amatohoza atakozwe neza ngo kuko yakogwa ataho ayengamiye n'umukuru wa CNDD-FDD ku rwego rw'umutumba Desire Habimana aba yarahagaritswe ngo kuko akorana nabo bahagaritswe mu mabi yama yabaye muri ako karere na cyane cyane ku banywanyi b'iyindi migambwe itavuga rumwe na leta ariko akaba ahakana ibyo yagirizwa n'abanyagihugu twabamenyesha ko uwo munyagihugu izo mbonerakure zagirizwa kugandagura ari Vitali Ndabemeye wo mu bwoko bw'abatwa mukuru wa Inipoba ishirahamwe yaranye agateka kabatwa mu ntara ya Gitega agasaba ko abo bagabo bihaye gusesa amaraso y'abandi buhanwa bimwe by'akarorero.
Robert Maheke urakenuye Chiza Bosco umwana w'imyaka 12 y'amavuko arafunzwe azira guhumanya itongo ry'abapfuye canke imva mu ntara ya Bururi. Ico gikogwa kigayitse kikaba cari gisanzwe gikogwa n'umugwi w'abana harimo n'abamurusha imyaka, ariko uwo muyabaga akaba yafunzwe inyuma yo gufatanwa itongwa wenyene. Ndayishimiye Claudine arabandanya n'inkuru.
Uwo muyabaga yarayafashe kuri uwa mbere igenekerezo rya 14 gitugutu uyu mwaka 2024 mu ntara ya Bururi, akaba azwi ku izina rya Bosco Chiza w'imyaka 12 y'amavuko, akaba afunzwe azira guhungabanya itongo ry'abapfuye canke imva. Nkuko amakuru turonka ava mu ntara ya Bururi abivuga, uyu muyabaga akiri muto afungiye mu gasho k'igipolisi mu ntara ya Bururi, gushika ubu akaba atakindi cyaya yagirizwa atari guhungabanya imva. Icyaha gisanzwe gihanwa n'amategeko y'u Burundi, naho bamwe bavuga ko yarakwiye kurekugwa kubera ashobora kuba yabikoresheje n'ubwana akabikora ku kutamenya. Naho hari ayandi makuru avuga ko basanzwe babikora ari umugwi w'abantu benshi harimo n'ababasumba. Chiza ngo yarasanzwe ajana n'abandi kurondera ibyuma byahambanywe n'abapfu kugira ngo babigurishe. Mugabo akaba yarafashe ari wenyene mu gihe yari ariko arataburura amabati babafukishije abapfuye kugira ngo akunde aje kuyagurisha ku biro nk'uko asanzwe abikora na bagenzi we basanzwe bagendana mbere bagasangira n'ibyo bikogwa. Amakuru akemeza ko uwo mwana yafashe no guharuka rwo mu mugambwe usanzwe uri ku butegetsi muri kino gihe mu Burundi CNDD-FDD hari mu masaha y'umugoroba. Amasoko yacu avuga ko uyu mwana atakibazo cyo mu mutwe afishe nk'uko bamwe mu muryango wiwe bari batanguye kuvyemeza, ariko kandi akavuga ko no kutarabana ryiza hagati y'umugambo uri ku butegetsi n'umuryango wiwe ibi amasoko atavyemeza kubera ko bamwe mu bo bagendana basanzwe bazi aho baba kandi ataco babagize naho atatonga bafatanywe nk'akiza. Izakomoka ku mutumba wa Taba muri komine n'intara ya Bururi, gushika ubu akaba afungiwe ku mugwa mukuru w'iyo ntara nyene akomokamwo. Nayo mu gihe yuko akiga n'icaha nk'uko amategeko abiteganya yoca afungwa hagati y'imyaka 8 na 10.
Claudine ndayishimiye ndagukengurukire mu Burundi. Iby'agateka kazi na muntu bibandanya kuyangara aho abantu bane bagandaguwe cyane cyane mu ntara ya Cibitoke na Ruyigi. Muri abo havugwamo n'umupatiri yanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi mu nyuma agatogwa ari kiruruma. Ibi bikaba biri mu cegeranyo c'ishirahamwe SOS Torture cindwi imwe gusa. Kurikira Denis Ndayishemeze ajije kumenyesha amakuru muri SOS Torture.
Icegeranyo cy'ishyirahamwe SOS Torture Burundi cyo kuva ku igenekerezo rya gatanu gitugutu gushika ku igenekerezo rya 12 uyu mwaka kirerekana abantu bane bishwe mu ntara za Cibitoke na Ruyigi. Iki cegeranyo kiragaruka ku mupatiri yitwa Olivier Ndakingurukiye yanyurujwe n'abantu batamenyekanye mu nyuma katorwa n'urwego rw'iperereza asa n'umuntu yahohotewe ubuzima. Uwitwa Jonathan Yonkuru w'imyaka 34 yarapfiriye muri prison yo mu ntara ya Ruyigi mu gihe yimwe urusha rwo kujya kwivuza n'urongoye iyo prison uwitwa Eric Emirusenge. Amakuru dukura kuri prison yo mu Ruyigi, Jonathan yarwaye kuva ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icenda mwaka w'2024 mu nyuma araremba hanyuma arasaba uruhusha rwo kujya kwivuza hanze ya prison, ariko Eric Emirusenge ararumwima. Ishyirahamwe SOS Torture Burundi riragaruka ku bantu batatu bishwe mu minsi itarenze itatu n'urwego rw'iperereza ry'u Burundi mu ntara ya Cibitoke. Uburongoye urwo rwego muri iyo ntara Colonel de Police Felix Habyarimana niwe avugwa muri ubwo bwicanyi. Umuntu wa mbere yishwe mu ijoro ryo kwigenekereza rya gatandatu rishira kujyandwi akubiswe inyundo mu mutwe. Abandi bantu babiri bishwe ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa 10 igihe cy'isaha 12 zo ku mugoroba muri ubwo buryo nyine twavuze hejuru. Ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa 10 mwaka w'2024 umupatiri yitwa Olivier Ndayikengurukiye yari muri Congregation des Missionnaires d'Afrique ikorera mu gihugu cya Mozambique yaranyurujwe n'abantu batigeze bamenyekana mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru dukura mu muryango w'uyu mupatiri Olivier avuga ko yari mu kiruhuko mu Burundi aho bita ikiriri mu gisagara cha Bujumbura. Umunsi wifatwa giwe Patiri Olivier yagiye kuraba umvukanyi wiwe munyuma ageze gutaha yafashe taxi isikarati ka 0918 kuva ico gihe ntiyasubiye kuboneka. Umuryango warondiye mu bushu butandukanye urabura. Padiri Olivier yahavuye aboneka aheze indwi iboneka ko arushe cyane kuko yari yahohotewe.
Uwo akaba yari Ndayishemeze Denis ajeje gisata cyo kumenyesha amakuru mwishyirahamwe SOS Torture. Mu gusozera aya makuru naho gitoro cyo mu bwoko bw'amazutu nticabuze cyane gose hagiye haraboneka gike gike mu kurindira ko ubwato bushika. Iyo ni imwe mu nyishu yatanzwe n'umuvugizi w'umushikiranganje mu byo bujejwe buri harimwo amasoko ntanga nguvu butare n'agataka inosa girukwishaka kuwa 12 gitugutu uyu mwaka hari mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta aho yarabajijwe igituma igitoro c'ubwoko bw'amazutu kitaboneka nkuko icubwoko bwa esase kiza kiraboneka. Uwo muvugizi yarongeye arabazwa icizere yotanga n'igihe ubwo bwato buzoshikira kuko iyo igitoro c'amazutu kibuze ibiciro by'ivyankenegwa byose bica biduga kuko gikora mu kunguruza ibikenegwa na benshi. Kuri ico kibazo Innocent Girukwishaka yishuye ko igitoro c'amazutu kigiye kuboneka vuba nayo mu bituma kigorana kuboneka ko nuko ku isoko bahahurira n'abantu benshi ariko ngo ku isoko bararonka ibitoro bike bike kandi ibiboneka birashikira ababikenera. Muvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima nawe mu kumwunganira yashikirije ko abarundi bari bakwiye gushima aho ikibazo kiboneka rya essence na mazutu kigeze. Aha avuga ko uworaba amezi abiri canke atatu aheze aho n'abanyeshure vyanka ko bashobora kuja ku mashure ariko ubu bikaba bitameze nkuko byahora. Na murundi atoshima nkuko abivuga yongera agasaba abarundi bose ko ikibazo c'igitoro bogifata nka gwabo kuko ngo hari n'abahora batuma kitaboneka mu gihe cari kuboneka. Na hatu sozire ya makuru tuwari tuwa bateguriye na koze mwese mwayakulikiranye kuva muntango zayo Shimiru Uganda kwa Radio Peace FM Idri yugwaruka kwa guwama kuitanga rukiziganya kugira ngo aya makuru atoswe neza abashikire. Deka Shimire Eve irakoze yari mu buhinga bw'ibyuma na yo jewe Geoffrey Berg Karangwa nariko ndeba shikiriza mungundire duhanisa ngo kumusi wejo na gawa.